Adamu bed ready. Kibed ready, manakini gi, gimoro minyalo timo. Nikech obro bedo malach, to biro absorb uduto. Oken wacha wacha, awacho ni wadier. Obro bedo malach, to biro absorb uduto. To mondi bed absorbed, nyaki bed gigimilogo ni technical training. Technical training. Kiki check form 4, kidonje piko. Tide ntie college, silogo ni TVET. Nyawangaye, nyote neno kiteru jibangenye TVET. Yungutitiba kite niteru. Tunyitiba kite niteru. Benio kita training. Hotel, Nisan, you are equipped. You are equipped. Manodong to bedroom. What chief? Manodong to bedroom. Nirigiyowoy, nyakumigi technical training. Eka ginyalo bedo employable. To iniki yonge any training, tithi dwa dutich, siwa chini dwa dutich vane, nitich kazi yoyote.
Ha? Anyonga ya nyako mabeye, ha? Anu si luonga, mwabeye kazi bigini. Inya lopara mani luonga, dede girls, duty girls, ha? Kaya shaki luonga ugandi girls. Achira gandam kamoru mabod, magunga, higa romake. I just go home again. You three more. Women's circle. Ah, you don't go in there.